Pawulo yarandikiye abikorinto mu gice tekigira kabiri mu gice cya gatanu murongo wa 17 arababwira ngo iyo turi muri Kristo Yesu tuba tubaye ibyaremwe bishasha kandi bya kera biba bihise ibindi bigenda biraba bishasha ku munsi ku munsi uri muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishasha nivyo kandi nivyo yababwiye ukuri twaragiriwe ubuntu nivyo turakizwa twaragiriwe ubuntu turinjira muri Yesu tubivyaremwe bishasha niteka twatewe n'ubuntu twagiriwe ariko ntitukongere kubisubiramo hari gihe dukizwa tukinjira muri Yesu ariko ugasanga umuntu yasubiye muri vyabindi vya kera vyamukweze kakahise kamukweze bimwe yagenderamo vyamukweze yabisubiyemo ni nkimbwa ibisubiye kuco ya dash ko twakijijwe tukabivyaremwe bishasha muri Kristo Yesu mvuze ngo dutegure kazoza keza kubgacu no kubwurunganwe ruzokurikira nukugira ngo tubeho twiyubaye tubeho twirinda tubeho twizigame kugira ngo nidusange nubwo twakijijwe twasubiye mu bintu bikwegera gwarunganwe kuko nubwo wakijijwe ukabandanyuza gukora ibinabiri ukabandanyuza kugira ibinabiri birakwegera uruvyaro rwa uko biri kose nukugira ngo rero nubwo turi byaremwe bishasha twiyubare byanyu byabaye bishasha nibyo ariko n'uyu munsi hari igihe usanga umuntu ako abayeho uko avuga uko yishura uko ariko arakorera Imana ugasanga uko kuntu abayeho kahise karamugize kwingaruka hariho abantu bakijijwe bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ntanze akarorero ashobora kuba yakuze ari impfubyi aho ndiko mvuga abakuze ari impfubyi ni benshi ariko hariho abantu bageze mu nzu y'Imana ijambo ry'Imana rirababwira ngo uhoraho ni se w'impfubyi hanyuma baravyakira babigira ibyabo babigize ibyabo baca babaho nk'abantu batigeze kuba impfubyi bafise ababyeyi kandi abaho nk'umuntu afise umubyeyi ahubwo akomeye gusumba n'abandi uyo ntuzomwumva ariko ari idodoma ariko hariho abantu bakuze ari impfubyi cyangwa bafise ibibagoye na n'uyu munsi no mu nzu y'Imana ikintu akantu kose bagira ukwidodomba babaho bidodomba naragowe nibambona uku nakuriya ibi nabiriya ugasanga ni kahise kariko karamugira ko ingaruka Imana idufashe cyane imyidodombo no mu nzu y'Imana Imana idufashe